Mēnā hia ana koe ki te hōpara atu ki te ao whānui me hono ki te ope tauā moana. Tērā tētahi tuakana rāwatahi ko tana taina no te Wairoa, kua hono ngātahi atu ki te ope tauā moana i te wā kotahi. Me te aha, he āhuatanga moko moko rea hoki tērā. Nei rā, a te Okiwa McLean.
Mā te tuakana e arahi, te taina.
Originally, I applied for a gunner, seamanship combat specialist. Sadly, all the spots were taken, so I went to my second trade, steward.
I've joined as a chef, and in future, I hope to trade change over to gunner, seaman combat specialist, or even a physical training instructor.
Kua te kaumā whā wiki ngā tunga ne Tipoki o kahungunu e whakangungu pau te kahana hei tore kai huruhuru. Me te aha he nui ngā piki, me ngā heke.
On the first day, I felt like going home, like every other person would have. But yeah, I had him, he had me. So yeah, we just went through each day as the weeks went on and we just got used to it.
I tēnei tau tonu ko kiwi te manukura tāne o te kāreti o te Wairoa, he mea mahu e te kura e pai ai tana ruku ki te taua moana.
The opportunity for this intake opened up and I thought my career was more important than schooling, if that sort of makes sense, but yeah, I just took this opportunity.
Āpiti atu me uaua ka kitea he tungāne, e kuhutahi atu ana ki te mura o te ahi.
Quite a good thing to have a sibling in there with you for when you get homesick. They're there for you, and it helps a lot.
He tuatahi tanga tēnei kia wehe te tokorua nei i tō rāua kāinga. Hei tā rāua ko te mahi kapahaka tētahi āhua whakawhenua i a rāua.
Back at school, I never joined kapahaka or anything, like, because it wasn't compulsory at school, whereas here, you have to learn it, so I reckon that's good. We were not really forced, but told to do it, so you have to do it.
Engari, he hanga whea ko te noho tū takarere wa.
The whole part of training, they kind of put you where, in that situation where you're tired to see how you react and see if you can carry on. And this far into training, I believe everyone here, including us two, have reached where they want us to be.
You don't know what you're doing the next day, it's always different. And no matter what, it's always fun.
E whāwiki e toi ana ki ngā mahi māro. Hei te tuarua o Hakihea putai o rāua ihu ki te whaiao, ki te ao mārama. Te Okiwa McLean, te Karere.